Coming up on Unpacked.
Ntsa idea ke ntsa idea ke ba mo. Ntsa chelete mi la tlhaga mo class. A ke tswa go busy mo moeng go busy pop 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 pop. Di dikolo di ratse wi 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 ke re gatlhong go dalang. A re a we gore khalo ba tliwa from June. Ke re ke ba tliwa. A re e ke re ke ba tliwa for eng. A re no wena. Front.
That's Unpacked with Relebogile Maboja, Monday to Friday at 6 p.m. only on YouTube.